Wonim sɛ yɛwɔ nsutene bi wɔ ɔman Ghana mu a, sɛ nsuo no wokɔkɔ sɛ bi de ba bɛsi gya so sɛ wo no a, mfeɛ du anaa sɛ 10 years kura mpo a, ɛnyɛ hyeda. Sɛ nsu kuro yi a, wonim sɛ yɛnom, yɛde dware, nso yɛmfa samena mfra. Anaa woyɛ obi a wanum yɛ wo da a, yɛnwim nam. Ɛfiri sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ, emu nam yɛ ade hyeɛ.
Yɛnwim nam, ɛna yɛmfa nsi gya so. Sɛ wodi si gya so no ayɛ sɛ, wokyɛre nkyɛ no.
Ensem wo gana o me pa o cho ye wa hanum se ye ba bi suade eneni eda edikan a ohumia me so ya no afulu no ahye ifri se titu obi kapa yi ana wo nso ubetima ko ensahwe ba bi biara wani beji ama wo ho ato hwe enensem a me ba be kan che wi ohu bedwiri wi pa ebi mu bedwin se ebosire bi nka keke but enye bosire mu kana meka eno kra sempa isi na manfo dodo na ombe hwe video wi enim se asema meka ne wo ho enti search nye enti mekase wi a wa obetimi akwa akohwe wani su ade se de ebe ya ebe boa ama wo nsu niema bi wo ha ebie wani moma ye nsha ase medemu kokuma se eye Ashanti mantam mu kro bi a efre hon Offinso eye hon mu nsu kro bi a eye ne nketua kro a ye fre no kwamai into obit ma free crew no Offinso kwamang eya empanyimfo obu baby se oho a ato se bafa dum nsu okoto se nsu yi eya nsu obi a enhye dan nye nsu kase pa bi a eburu su yi enso etwa crew no ho ahia ni nyina ne se crew no eya ne dia ana nsu no nso na ebo crew ne ho ban obegye di se nsu we ye mbontra obetwa se nsu yi ate se odu na etiem Sensu yi nhwehwe mu kyerɛ sɛ oni akwa no ɔyɛ ne kɔmfoɔ no na ne tinwe yɛ fitaa na ni fry ansa na sɛbi sɛbi ɔfiri mu na ɔfiri mu no ne ba ɛne ba bɛdi adeɛ ne ba no nso wanyini a ne mfie kɔ anim bɛburu aduɔson a me ne wo kɛse ɔno nso ne tinwe yɛ fitaa a ɔno nso sɛbi sɛbi n'ani ɛkata na nso wonhu mu nneɛma a wohu no ɛbɛyɛ ɔnwanwa yie Sensu yi a meka n'asɛm yi abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔdɔ ahohoɔ yie nanso yɛn kyɛrɛngye no yɛne ne nto nkyea sɛbi sɛbi ɛyɛ baabifoɔ kora a ɔmobɛn hɔ ntam kɛseɛ sɛ mmerɛ bi baabifoɔ kɔkɔ yii mu nam ɛkɔkɔ weeɛ a sɛbi sɛbi ɔkuo mu nyinaa ma ɔma se hyee asekyerɛ tiawa mu nyinaa ne sɛ nsuo yi mu nam ɛyɛ adehyeɛ wobɛtim asa nsuo yi bi anom nsuo yi ɛma ba ɛsa twerɛ yaleɛ ɛyɛ amanwadeɛ bebree nanso yɛn challenge no ɛwɔ akyiwadeɛ bebree a wokɔ hɔnom a ɔmobɛkyirɛkyirɛ ɔmo yie ebi ne sɛ ɛyɛ ɔkraman apɔnkye ne nantwie ɔmpɛ wɔ ɔmo wɔ kuro no mu mepa wo kyɛw wate ɛbɛ bi sɛ kwamang seboda anaa kasakoa bi kwamang sebo ne nyinaa ne sɛ nsuo yi a meka ho asɛm yi ɔyɛ sebo na ɔmoyɛ mmienu ɔbaa ne bɛrima na wonim sɛ nsuo yi ɛwɔ yere a ɔno nso yɛ nsuo ɔntaa nyi ne ho adi basabasa na mmom wokɔkɔdi bɔne bi koraa wɔ kurom hɔ a adeɛ ɛbɛto no woanhwɛ yi a na akɔ akɔsare w'abusuafoɔ nyinaa hwɛ mepɛ sɛ yɛdɔ saa beaeɛ yi mu asukɔ yie paa wonim sɛ asɔfofoɔ bi nneɛma a wɔmokɔyɛ wɔ hɔnom de nsusansuo bi brɛ ɔm deɛ ɛtɔ so biom wonim sɛ kuro bi mufoɔ nso adeɛ a wɔmokɔyɛ wɔ hɔ de nsusansuo brɛ ɔm
ɛhɔ no wɔmokɔhwee no a ne nsuo yɛ a wɔmoyi mu nam ɛhoyɛ a ɔmoyɛ nti wɔ mo ɛho anyia ho ɛwo ho papae ne wokum wɔ mo nti wokɔ bɔ ne din a yɛse kɔkɔkɔkɔkɔ
menya adagye akyerɛ wo nsɛm bebree afa saa nsuo yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ada a wobɛkɔ hɔ nsrahwɛ no biribiara ɛnyɛ wo ade foforɔ wɔ hɔ biom ɛnsɛm a ɛdi saa nsrahwɛ bi a ɛwei akyi no meka sɛ meka a adeɛ bɛkyi momi yɛmfa ne sɛ wei yɛ tɔfabɔ bi kɛkɛ momfa nkyɛ me mede ɔfa ɛtɔ so mmienu bɛbrɛ mu ɛfiri sɛ me video no nhyehyɛeɛ mu no ɛyɛ a na ɔbrɛ wɔ mu kakra yie nti meda mo ase ne mo mmara mu nyamaa me sɛ mekasa te obi bi a momfa nkyɛ me sɛ meka asɛm bi nso no amfa kwan mu a momfa nkyɛ me medɔ mo ne matiefoɔ nyinaa meda mo ase mombaaba